Esia ŋuti si le tame na xɔ bubu si nu bɔwɔla kpɔna. Menɔna agbe abe trɔbɔla ene wɔa, wo agbenɔnɔ tso me fã.
The general Holy Spirit setting on the throne of your heart, making you live peacefully, quiet, loving, around all people.
Wo afɔdedele agbea katã me to vovoa. Bɔbɔkɔkɔe patula bɔbɔ nɔ wo tsi ƒe tsezikpui dzi hena be ele agbe le ŋuti ƒaƒa me dze kɔ anyi helɔa ame le ame sia me gbɔa.
Your neighbors and all know and all your associates know that you're a gentle, quiet, meek, humble Christian. The dove of God is with you. Sure, this may be your last opportunity. All right?
Wo afɔlika kple ame sia me nye nenema. Eye wo dɔwɔla siwo katã enye nenema bena enye kristotɔ si patu dze kɔ anyi nyodɔme bɔbɔ eɖokui ma hã mawu ƒe ahɔnɔ la li kpli wɔa eka ɖe dzia ɖewo mahi gomekpɔkpɔ mamlɛ sia nye na o sɔgbe.
And do you hear the altar? God bless you. You won't have to be judged now. The Holy Spirit brought judgment to you.
Ke avɔ mi ame siwo le xɔƒe.